Kwanda mungu mfende ndani. Kwanda mpamvu ya mungu mfeo ndani. So mungu wakule feo tichene. Mwadu wega? Jiji denga jisumu kwa mbibu kutu kaa mwujile mbezo iji. Duto kwa yonse wangu mbudi CCP. Kwa maralena nungu kwa mainuwe wa majila kumukwea. Ene nimeona ngati wale wanajisi simu, so ndipo nizimene zimu wanga uwe yangu kwa maele. Ndangati mungu wenye soma sana. Usajika manyazi, usandina minze, si uuza ine. Analia, anaesa, unamiza nizimu wera. Zina mjitikira. Ndangati mungu wenye soma sana. Amene simu na imika ambea kutandize kima sana mbele. Chifuwa yore na kima sana anuwa mungu wajika za mpamu. Aleluya. Mungu ako yankula na nafe siku la leo kwa mawa amena atokera mbuku la Daniel. Daniel chapter 2. Kwa maso majidwa atu ni mudo yama. Mena anka ni uza mtokoleri. Alembe ya kwa mbola kwa nina uji mtumi. Kwa mafuna mwele za mwengine ni mwonsi. Nde ndita basi wa mudu woku zina ni mpamu ya nizimoera. Kwa mena zoku za nizimoera. Ile nimeona ngali mtumi ya nizimoera kwa mwengu mwezu wose watu. Fankani anzi mwoya ni kani engu kwa mbina. Kwa mwabweza mwenda uja usei, lelo tupangabe kwa mwale usitsi kwa romaniza. Aleluya. Lelo usitsi kwa romani, romaniza. Kwa zimwela ayo, akalabu jitabe njimi ya yati. Akalabu tukuzitabe njimu njimu lila zisensi. So, Daniel chapter 2, mpawe mene ya fumu ya Yuda, Jehoiakim, ana gwidwa mungu apolo, ndifumu ya mhambu kwa mbili zina wage Nebukadineza. Mziko la pansi ti makala ndi anzu, amene alindi mbili yotumika kwenye kukala na mhambu. Mwafrika muno alimwa na mhambu zao, bila ndochura kutu Mugabe ni mkoza za kumudziwa, dita chura kutu Gaddafi ni mkoza za kumudziwa, dita chura kutu Kamuzubanda ni mkoza za kumudani, ndani wajana na mene wa, mhambu. Amataka ya kula zintu, anuhama jenje. Mwina ajijepera nzanga mene mwina mungu msumunambe kuyera mkoza mungu kala ka ejepe. Kwa mwine mungu kuyera nda kumanga mkosa jila kwa ejepe. Mkoza kundichi jia mkone. Akuti mkakuwela kula jila jepe kamuza akuta amagana ni bata. Akuta amamba, zimino mantu amamba mpaka na umakuidwa hati. Kusonje za kutara nani mkwa mpamu. So, Daniel, Hananie, Mishael, Komanso Azaria ana alinao kulwanza amenana alingira kukapolo kubaku maina hawa ana za sandulika wakala Daniel Shadrach Meshach komanso ndani Abednego ndizi patikiza kukuzi nisandu kula lini. So chimene jina jitika nchole na kuti muna mulo wake mchaka cha chitatu amina mchaka cha chukili fumu Nebukadineza ina alindi maoro amenana asoa na umtende. Chifukwa sika ziwa tanjanguzo lake la maloto amene Nebukadineza ayo anaalirama. Ndipo simeana shita munga wele mkapa Daniel chapter 2 ndime yamba mpaka na yeshu hii. Daniel ana amene Nebukadineza ana italisa anduonse amhamfu, anduonse anzeu, anduonse amatenga, anduonse ombeza, anduonse amaula. Kunena kuti mwina abwele akwanite kumuza mfumu. Zimele fumu yo ya loja. Akamaliza pamene amuze sojani kuti tandauzo lake zoteka mnamba malonda apo ile ndiko zopo peleka malonda ina yake akuzote na malonda achi bwana wa mbili mangapi tu malonda so ndumo funo ndiko kama usimu mmoja. Haleluya. Tawe zina kakalawaji zebele wa mwono malonda ulatuka banjo na mbila kubafa. Lai mire mungu kanga rufuno lai maazi mire kuja. Kuma umu roda, right? Mama umu zuko kwa mzoto mina umu nato za rani ziki. Za shijinga. Nuku mire maroda wa wangiri maife jina wala. Nijitanzo za maroda. Kuma nusu mire zina jirika nile Nebukadineza. Ana roda maroto. Niko maroda wake mungu. Chifote ana soa ntendele sama zota tozo lake. Ama ziwa kwa nungu amina kuto kala ni mpamfu yoma suja isi. Ndiye kayo amina lindi mpamfu ya Mungu. Tanena ni mtu mhamfu ya Mungu. So kwa Daniel chapter 3 paka na 9 abare amenana na matsenga odzwika bwino chonderera ndimukalibeza kuma munyengerera tolinga kuti nthawi tikangali plan B ikupitabe koma ndimukalibeza anasindikira kuti anthu awawa akungokhala ngati kufuna kungogula nthawi chabe amene mpira atema kutsata ndikakhala kuti timu yathu ikutsogola pa chingerezi imacha kuti dusting time timapanga chinachi chonse chothekera kuti mpira nthawi chezikhangati ikutha tolinga kuti tikhalibe wopambana so nthawi zambiri zimene zimachitika pa moyo wathu tikakhala kuti tayandira chiphindo timayesetsa kuti mwina nthawi dzipitabe m'malo mosaka mulungu sindikukhulupirakana sindikudziwa ngati mukunditsatana pa Daniel chapter 2 verse ya 10 mpaka na 11 akusonyeza zimene anyamata amatsenga aja anayankhula mawu zimene mfumu mukufunazi palibe munthu wamoyo amene akuzopanga izi mulungu yekha ndakonda zimene mbale amayankhula amanena kuti tili mmasiku ovuta kwambiri masiku amene mulungu akuyena atithandize ndipo amanena kuti mupempherere mzanuyo chifwasi mukudziwa zimene mzanuyo akutali kuti akutotsala ndi Daniel ndi azizake analandiranso uthenga mfumu ina anena kuti ngati mulephere kumasukira kapena kunduza ndi kumasukira malondo wina aliyense amene amadziwika mukatigole iyi kaya wolalikira kaya aneneri kaya wamatsenga kaya ndising'anga akuti matupi awo adzadulidwa nthuli nthuli amen atamva mawu amene wawa chifondo panalibe ndi mmodzi yemwe amene amadzuka kuti atakapange izi anthu anayamba kumusakasaka Danieli abale nthawi zine zikamachitika mdziko timaona ngati zimene zikuchitika zikungotsatira anthu a dziko lapansi nthawi zochuluka pamene zinthu sizikuyenda bwino mtima wathu umakhala patsogolo kumayesetsa kwambiri kumangodandaula usakweze manjala ndangati amene za chuma sizikuayendera usakweze mtondo ndangati amene chuma cha dziko lino tikamachiona tiona kuti zinthu sizikuyenda bwino usakomike mtondo ndangati pakati panopa ti ndi maphunziro abwino koma ntchito ikusowa musayimike mkono zimene ndikuyankhula zino zimene zikuchitika mnthawi koma ndangati pa zimene zikuchitika zitukhala ndi nthawi yopemphera chifukwa cha dziko lathu nthawi zambiri maso athu amangoyang'ana kwa iwo amene akutitsogolera ndi kutsogoza kudandaula nthawi zochuluka timangoyang'ana iwo amene ali ndi kuthekera kumaona ngati akuthekerawo ndi amene akupangisa zitukhala zakuthekeza zosathekera koma dziko lalero mulungu akuyenera tiphunzitse kanthu kena pa Daniel chapter 19 chapter 2 verse ya 14 mpaka na 18 Daniel anapanga chinthu china chake chimene Daniel anapanga anafunsa kuti mutipatse kaye nthawi pang'ono anafuna kuti akhale ndi nthawi pang'ono chinthu choyambirira amafuna adziwe chifukwa cha zimene nyengo zake zilili chifukwa chani mfumu ikufunitsitsa kuti ichi chichitike mwachanu nthawi zochuluka anthu ifeyo kayenda ku sukulu tinapita kaa sitinapita timakhala ndi kachingerezi kena kake kamene kali ndi maletas WHY kunena kuti chani panja banja latha timadzifunsa kuti chani zachuma ntchito akunyotsani funso limene mabwera nsanga ndiloti chani mukuzopapitiza mukuti mii kutsogoloko mbanja mukhala zoyaza kuchuluka koma mwana sakubwera mumadzifunsa kuti chani okondedwa wanu kuchoka pa moyo wanu mumadzifunsa kuti chani mukozo mongezeranso kuti why this time why me this time mu mpingo mmene kumachita zinthu zabwino koma ndosa kuzindikirani mumadzifunsa kuti chani zomwezo ena akanachita sanayimitse koma inu mwapanga mwayimitsidwa mumadzifunsa kuti chani awawa ndiyena mwa mafunso amene dziko lapansi timakhala nawo tikakhala kuti tasweka tathedwa nzeru so Daniel anafuna nthawi pang'ono kuti adziwe chifukwa cha zimene mfumu imakanamizibira kuti zinthu zizichitike mwachangu ndiye mukusakasaka mwa izi Daniel anapanga zinthu zingapo chinthu choyamba Daniel anapeza abwenzi ake Shadrach, Meshach, Abednego mukawerenga pa Daniel chapter 1 anyamata awa ndi anyamata amene baibuli imanena kuti anali anyamata achani kuti anzeru chifukwa atatengedwa kupita ku kapolo mfumu inkafuna isankhe anthu amene adzithandizira ku nyumba ya chifumu ndipo Danielo ndi azizake anawuzidwa kunena kuti
mudzile zvako ndezvimirero kubatsani mudzimwa zvako mazvimirero kubatsani ndeni mafura mabange connect kunena kuti Daniel amena nane mumhova Mulungu ndanza zvaka amena nawo dzasira ndinzima Mulungu akupezeka bwanji mudziko rauka kuno fuso limena nambiri kumadzifuso chifukwa chani zvinhu zvoipa zvimachitikira asumika Mulungu haleluya kukwendeza Mulungu kosozori nusu munadzifusa so zvimene zvinachitika zvinoona kuti Daniel ndakale anali mudziko losokonekerawo anasanga iyeyo ndazo zvake kusasokonekera nawo modera ndinalowa kuservisi yaiti muchimene mumatumikira munakambako za Loti ndipo mumasonyeza kunena kuti Loti anapeza chisomo ndipo chisomo chimene Loti anapeza zvinamuchitikira kunena kuti anakulumutsira iyeyo ndi banja lake koma mungawerenga mbuu ndineita pambuya pang'ono mupeza kunena kuti nthawi imene angelo a Mulungu anakalowa nyumba mwa Loti kunabwera azibambo ochokera mu Sodomu ndipo ananena kuti iweyo tikufuna kuti tutsire azibambo amene alowa nyumba kutifuna ifeyo titani kodi tigone nawo dziko la Sodomu linafika pa mulingo umene nthawi zina ku chipumbu mtima cha Mulungu chikatoka pa moyo wako mamba kumasefa machimo kumaona ngati akakasika chimo kwati mpakana ndikafere anomamba nochita machimo enieni so Sodomu anafika pa mulingo woyipa kumaona ngati kuti mwachilengedwe ngakhale sizolakwika muchilengedwe chenicheni mwamuna ndi mkazi koma Sodomu anafika pa mulingo osa makumba za chilengedwe chenichenicho kumafuna za mtundu wolakwika koma chimene chimandipatsa chini modera pankhani ileze ndionena kuti Loti amadandaulira azibambo ace kuti musatero abale chifukwa ndili nawo atsikana awiri amene sananani kodi dziko lonyasa lomwewo dziko lolakwika lomwewo dziko limene mwakwanda zokunda momwemo dziko limene china chilichonse ndi chamadulira koma munala atsikana awiri amene sanamudziwe mamuna sindudziwa ndo yankula ndi ndani ndimafuna ndinene kuti sevisi siyawina aliyense koma sevisi ikuzokhala yawina aliyense mukapanga chisankho kuti mauwa mulungu akhale ndi moyo wathu mulungu akamayankhula saona gulu amayang'ana aliyense payekha payekha so zimene zinachitika pa Loti ana ake aja ndi chitsimikizo chomwe ngakhale dziko losokonekera mukhozochita zosiyana Daniel anasankha kusadetsa thupi lawo ndikuti ifeyo muzitipasa zipatso ndi madzi koma pama penu pake anaoneka kukhala ndosinthika kwambiri kusiyana ndi amene amadya za mtundu wina mavuto asakupangitse ndi kusintha moyo wanu kusokonekera kwa dziko lapansi kumene ntchito anthu akumayitenga kokhakokha mupange chosayenera kusasinthe cha ulumbiro wanu amen. Daniel atatenga mzake Shadraka, Meshaki, Abednego sanakwanira wako tiyende tipite ku BICC tikaonere game amene tikaonere kaya show ina yake kapena tipite ku kampuso tikaonere mpira anatenga abwenzi aja ndikumapemphera nawo mutakhala pansi ndikudzifunsa kuti nyengo zikathina amene mumathamangira kwawo za nyengo zanu ndi ndani pada amene mmawuzawo amayankhula kochani pa moyo wawo amayika moyo kapena amayika imfa pa nyengo zanuzo Daniel akupasa chitsanzo chabwino kwambiri koma chinthu chapamphamvu chimene Daniel akuchita anayamba kumanena kuti mfumu mutipatse nthawi pamoyo ndipo atapembera pa mavesi amene tawerenga aja zimene zikuchitika mzonena kuti kunapezeka kunena kuti Mulungu anawulira chinsinsi champhamvu imene maloto a Nebukadineza analota ndi tandiphunzo lake abale Daniel akupanga zinthu 5 chinthu choyamba akuyamba kufufuza cholinga chenicheni chimene chikupangisa kuti izi zichitike chachiwiri akufusa nthawi chachitatu anabweretsa zizake ngati zipangizo zimene akuyenera kugweretsa ntchito si zipangizo zonse zimene mungagwiritse ntchito mukakhala nyengo za mavuto pesa ndi zipangizo zoyenerera Daniel ndi azizake akupemphera kwa Mulungu woona tili mmasiku amene tikumaona ngati tikupanga zenizeni koma zisali zenizeni ndipo zimene zikuchitika chifukwa ine mfumu inanena kuti inuyo mudzatumidwa nthuli nthuli Daniel akupanga chiganizo Mulungu ataulira vumbulutso la izi anapanga chotheka kunena kuti even onse amene analephera kumasulirawo akulumutsidwenso nthawi zambiri tili mmasiku ovuta amene mpingo unomu mmalokonda atitchuka ndi Mulungu umatchuka ndi mpingo tili mmasiku ovuta amene malomota adzitchuka ndi Mulungu akutchuka ndi anthu a Mulungu maloma Mulungu wa anthu tili masiko ufuta amena kumaye sasa kwa mbili kuhone kabu ino wantu ina malumu hone kabu ino wama soba mbili. So Daniel pa verse ya namba 20 akusonye za zimene mnumba wana ndipo mzimu wa mnumba akutu mnumba mene muma pereka nze kwa ndali kote anze ndichi dzimitso kwa alunja mzimu wea akuyamba kuchuli lo mungani mene chifuwa pere niko zomada kukutu mkamba za mzimu wea fanya mkamba za Daniel fanya mkamba za maloto zimene Daniel akunena kunena kuti mzimu wa mnumba kapena mnumba muli ndi mhamfu yopereka nzeru tika waelenda pa pa verse ya Aefeso chapter 1 verse 17 ama nena kunena kuti gwero limene limabwera kuchokera kuzeru zeru zimachokera mumphamvu ya mzimu woyera chimene chinapangitsa Daniel kuzindikira maloto a mfumu Nebukadineza si china ndi mphamvu ya mzimu woyera. So kumanena kuti kodi mzimu woyera ndi chani fuso lami ne mzimu woyera ndi chani mzimu woyera ndi mphamvu ya kuchita ya Mulungu. Amen. Mphamvu ya kuchita ya Mulungu. Kuchipangano chakale mzimu woyera amapezekapo koma Mulungu amasaka kusadzulira kwa thunthu amaudzulula pang'ono pang'ono. So chimene Mulungu anachita kuchipangano chakale mzimu woyera amapezeka muzinthu zingapo. Choyamba amanena kuti ngati mphepo. Mphepo iyi ndi jena ntenga kwa iyi ya kuchosa malo ino kwa msia kina kwa. Mphepo iyi ndi jena wangisa po maazi, panyanja, kutako za kukawa nila iswa ili kukulisa po nani kodi, kuhuma. Exodo chapter chake cha 14. Kwa baba 15, anamba mwela ndi mamu, amwini ndi mpwea wanka mama, maazi anakawa nila. Mphepo, imasonye za ngari mpamu ya mzimu wei. Mpwea umasonya za songa limhamu ya mzimu wera. Muntu alalengedwa. Kuna pese kasolina kutu muntu Mulungu ana uzia mo mpwea. Muntu ama onega magawa atafu. Tupi. Mzimu. Kumaso mwoyo. Alipa nkwenju kwa mwendi kwa kwa wana alindizi mtuzumili zoka. Zimene zubira nchigo. Mwoyo ubira nchigo. Kuna tila kubira hapa. Tatele kubira na hapa. Amene pa kugunda ndi kuzoyimira mkono. Amene sipa kugunda ndi sayimini. Koma ndi kumira aliyense pa kugunda. So moyo aliyense alinawo. Ngati mukukwanisa kumva mawu awa mulimi moyo. Koma Mulungu anayikanso mwa munthu mzimu wake. Mzimu wa Mulungu umapanga zosiyana ndi chifukwa chake alipo anthu ena. Amene amakhala moyo wawo sungausiyanitse ndi nyama. Munyama sungapezemo mzimu wa Mulungu. Kama mwini mwa, mwini sotumi. So zimene zikuchitika kuchipangano chakale, zikuchitika zikuchitika za mphamvu. Mphamvu kuyo, ndi mphamvu ya mzimu wera. So zimene kukambirana, ndi kufunika kwa mzimu wera. Ndi mafuna titoke kukali kwa ngono, ndi kuzafika hapa, ndi wapa kwa ngono kwa ni mzimu wera ndi ndani. Mzimu wera ama shira chani. Haleluya. Inafika kwa ntawi kwa mwe wanu, imene munthu anakufusani kwa chinthu chimene choneka chosatheka. Kapena inafikapo nthawi nyengo inakufikitsani pa pamalo pamene nkuoneka kuti zimene zikuyenda wachitikazo sizingatheke. Iyi ndi nthawi imene Daniel ngazi zake anakumana nayo. Anakumana ndi nyengo imene ankaona ngati kuti sizingatheke kudziwa zimene mfumu yalota ndi kupereka tanthauzo lake. Yosefe kuchipangano chakale anali ndi mphatso yomasulira maloto. Zimene walonda mfumu ndende amamuuza kanthunzo lake. Koma Daniel akubwezanso mulingo wina. Mulingo umene ukhoza kulowa mmaganizo a munthu ndi kupereka chenicheni chimene munthuyo akuganiza ndi kuperekanso kanthunzo lake. Mukamukumbukira Elisa nthawi yake. Elisa ali ndi womuthandizira anazunguliridwa ndi adani. Atazunguliridwa ndi adani kunapezeka kuti wantchito womuthandizira atatuluka panja anakaona kuti azunguliridwa ndi adani. Anabwera ndi kudzafunsa nzeru kwa Elisa. Elisa amene sanapite panja. Koma Elisa anadziwa kale zimene zili mu kutanga chifukwa tuchandisha yichifumu inkati ikapanga plan yoli tikaona nge Israel Elisa amadziwa ndakale zimene anakambira na kuchipinda kwawo. So Elisa anaona kuti mbale yosabu mvetsesa kunamena limbali yathu ngochungo ngosamene waona anapembera kuti Mulungu mutsegure maso ake kuti aone zazikulu zimene zili mbali yathu. Abale pamachinzidwe athu muchapita chake cha 7 verse ya 8 Stefano amene anali wodzazidwa ndi mphamvu ya mzimu woyera anayankhula zinthu zochuluka kuyambira chipangano chakale nthawi ya seita ya Abraham mpaka ndikudzafika kwa Khristu Yesu opachikidwayo. Ndiye pa verse 8 amakamba za chipangano chimene Mulungu amazindikira ngati chipangano pakati pa iyeyo ndi Israeli. Ndiye anamuuza amene anamuuza Abraham pangano limene lili mabwera pogwiritsa ntchito chisonyezo chakudulidwa. Ndipo kunali kudulidwa kumene kumapangitsa Mulungu kwazindikira anthu kuti awawa ndi anthu anga. Ndipo akunena kuti iyeyo anadulidwa kufikiranso mwana wake Isaki anatha masiku 8 analaliswa na Yesu anadulidwa kuti pakhale chizindikiro. Ndipo chizindikiro ichichi masiku anowa sili kusowekera kudulidwa kuti pakhale chizindikiro kuti tidziwike kuti ndife ake a Mulungu. Koma mudulidwe moyo wanu wa uzimu ndipo mzimu wa Mulungu akhale mwa inu. Mzimu wa Mulungu akhale mwa inu ndipo khapo pamene mudzakhala womamikizika ndi Mulungu. Chimene chinapangitsa ku Eksodo kunena kuti ana Israeli mphamvu ya imfa ngero wa imfa amene amayenda khomo ndi khomo iwapambane kapena iwadutse ndi chizindikiro cha mwazi. Anthu ifeyo timazindikiridwa ndi Mulungu pamene tapanga chisankho chomwera Yesu Khristu kukhala mbweni kupulumutsa moyo yathu. Alipo anthu ochuluka timapemphera, alipo anthu ochuluka tinapasidwa kuti ndife ali kumakhulupirika kuti ndife opemphera koma pachilungamo chake ndifanthu mene sitimanidziwa Mulungu. Tilipo anthu ochuluka amene dziko limatilemekeza ngati azitumikira Mulungu koma ndi anthu ochepa amene chisomo cha Mulungu chikukhalabe pa mtima yawo ndipo mzimu wa Mulungu amagwira ntchito yeniyeni. Masalimu 51 pamene David anazindikira kuti wachimwa. Mmene anachita chimolo David chimolo linachitika kwa process. Abale kuti munthu afike pano wazindikira kuti ndiyembekezera ndi tsiku limodzi. So David anasirira akasirira zinachitika zenizenizo mukupita kwa nthawi anakampangitsa mpaka na mwamuna uja ndikuphedwa. David kumatalibe ndikumakhala ndikumatchalabe kuti mtumiki wa ndani kodi wa Mulungu kufikira mtumiki Nathanieli adabwera ndikumuyankhula David. Anadzafika nthawi imene David anazindikira kuchimwa kwake. Psalmo 51 David akabva kuyankhula mawu kunena kuti Mulungu musachotse mzimu wanu pa ine. Abale zimene zimachitika alipo anthu ochuluka amene anakulandira Yesu ndipo Yesuyo mphamvu ya mzimu woyera yakhala ikuchita pa mioyo yawo komati Mulungu sachotsa mzimu wake pa moyo wa munthu kukamumikizika ndi Mulungu. Ndikufuna mundipesese bwino. Alipo anthu ochuluka mwinaso mchechi muno ndikuchibwerereni munamva apa abusa akulengeza kuti akuti taagwetsa mu mpingo koma nthawi imene amagwetsedwa mu mpingo si nthawi imene mbusa akulengeza koma ndi nthawi imene amachita kuchimwa. Haleluya. Apolisa akamamanga munthu samamanga nthawi imene munthuyo wachimwa amene nthawi imene munthuyo wagwidwa. Munthuyo amadzimanga yekha munthawi imene akupanga chiganizo chakuba chifukwa yowacha amatenga chiganizo chomanga munthu chifukwa cha chiganizo chimene munthuyo anapanga. Haleluya. So zimene zikuchitika apa David akutenga gawo lomupempha Mulungu kuti musachotse mzimu wanu pa ine kusonyeza kuti nthawi imene anali chichimwire mzimu wa Mulungu unali pati pa iye koma kusiyana kwake nkuonena kuti nthawi imene tachimwa munthu amakhala ndi udindo opanga suppress pa chingerezi kapena kuti kuchinja kupangisa kuti mzimu wa Mulungu usakhale ndi machitachita. 1 Thessalonica chapter 5 verse 18 maungu amenena kuti musazime mzimuyo anthu tili ndi udindo okhala mdani wa ife tomwe. Ndipo namba 1 amene apangisa chikhristu chake kusapita patsogolo salumbiwa yeye ndinu mwini. Haleluya. Namba 1 da ndi mawabwino kuchokera kwa anthu ena mau moti ife romwe tikozoyankhula mawabwino kuyankhulira kunyero yathu
birthday yanu amuna anu asakufumire zabwino kwa sikhalakhale asakugulire mkati ola asakulembere ndikuti happy birthday tb chigawo cha kummawa mpaka na mmateyi 11 mpaka 12 sikhalakhale
koma inuyo mkoza usindikire kuti mmakondere fora tinakwakuwuzani kuti tinakondera koma ndichifoya chitsimikizo cha chimene mulungu amanena chimene ndimuli mulungu anayankhula zambiri za kutsimikiza chikondi chake pa moyo wanu so zimene Daniel anapanga ndasi zake waposaka ndi kudzazidwa ndi mphamvu ya mzimu woyera amene anamulira chinsinsi cha maloto amene Nebukadinezara anali nayo timafuna tiunikire zinthu zingapo zimene ndikufunika kwa mphamvu ya mzimu woyera pa moyo wa munthu choyambirira mzimu woyera tinanena kuti ndi mphamvu ya machitachita kapena mphamvu ya kuchinga ya mulungu pa moyo wa munthu choyamba mzimu wa mulungu amatipatsa mphamvu mzimu woyera amatipatsa mphamvu mphamvu imene amatipatsa amatipatsa kuthekera kuona zinthu zimene anthu ena sangaziona mphamvu ya mzimu wa mulungu imatipatsa kuthekera komamva zinthu zimene anthu ena ake sangamve mphamvu ya mzimu wa mulungu imatipatsa kuthekera komadziwa zinthu zimene anthu ena ake sangadziwe inuti munayankhulapa mwamuna kusazindikira ndipo ramwene mafuna ndibwere kwanu koma china chake chinandiuza kuti ndiwe kulibe china chake ndipo mmene ndimanyamuka china chake chinandiuza kuti sindidzopeza ndipo mapita kumene kuchosa kadanidi china chake so ndi mphamvu ya mzimu woyera imene imadziwa kena kaliponse so choyambirira mzimu woyera amatipatsa kuthekera amatipatsa mphamvu Samson kale nthawi yaoweruza mu nthawi yaoweruza mulungu mzimu wake umathamanga ndi kufika pa moyo wa munthu posawerengera kuti notikaya machitachita ake ndiwoonekawo mulungu koma mzimu wa mulungu amadzaza mwa munthuyo Samson atadzazidwa ndi mzimu wa mulungu amakwanisa kugonjetsa afilisti amakwanisa kukagwira nkhando 300 ndi kuzimanga michira ndi kuyatsa moto mʼmunda wa afilisti kudzazidwa kwa mphamvu ya mzimu woyera kudzazidwa kwa mphamvu ya mzimu woyera kumatipatsa kuthekera kochita zimene ndi mphamvu za thupi lawo sungachite alipo anthu ochuluka amene tsiku ndi tsiku akamapita kogona amakhala akhotopa chifukwa amadalira nzeru zawo nzeru zanu abale mukozokhani ma PhD koma zili ndi malire mukozokhala kuti munakapanga ka specialize kuti ndi masters muchina chake koma nzeru zanuzo zili ndi siling tindi mulungu amene nzeru zake zilibe malire so mulungu amatipatsa mphamvu kuthekera number 2 mulungu amatipatsa mphamvu kapena amatipatsa kuthekera kwa kusandulika mmoyo timanena apa kunena kuti ndi anthu ochuluka amene baibuli imanena kuti maonekedwe awa achipembedza koma mphamvu yake anadani kodi anayikana yesu anayankhula mawu oti muzikhala anthu ochenjera ngati ndani paja ndiwoona mtima ngati chani masiku ano tili mmasiku amene akumakhala masiku ovuta kwambiri chifukwa chonena kuti anthu ochuluka kwambiri ndi ochenjera koma siwoona mtima ndipo likagulika anthu ochepa kamene nkuona mtima tsoko lake siochenjera kukhala munthu ochenjera amene amatha kuziona zinthu amapemphera ndithu koma kulephera kukhala mmuona mtima chimwe likabwera amathakombe china chinonso chachikule ii kubwera so akudzapereka chakhumi akusa kupemphera za zikulu nkumuona kuti zikuchitika kuchenjera koma alipo anthu ena ake amene olomuti alipana nawo bwanji chifukwa chakuona mtima pa chiganizo chawo amalephera kuchita china chake osangachite china chake koma chifukwa chakulephera kukhala wochenjera satinanyerekezi amachenjereka ndife anthu amene nthawi zambiri takula ndi chidziwitso chomaona ngati satana ndiwopusa koma abarene maimba nyimbo chimponde satana ndikumapondani ndikuwuzeni pa anthu ena ake chifukwa cha leva imene ali simungafikire ukalalikira koma satana akuzokafikira pa anthu ena ake chifukwa cha mphamvu ndi udindo umene ali nawo ino ulonda kupasani phone number ya prezidentatu simungayimire sizinatheke koma satana akuzolalibe ndi munthu mtsogoleriyo satana akuzokaanyenga ndikuwapusitsa ti ndi anthu amene ngazikusa ndiwodziwika ali ndi mayina awo chifukwa choti ndi anthu amene amadziwika kuti ndazitumika mulungu anthu sangapita okalalikira mawa mulungu koma njerekeza amapita okalalikira ndimafuna mudziwe kunena kuti kupeseka kwamphamvu ya mzimu woyera imene imapeseka pamoyo wa munthu dziko nso la udima lili ndi mphamvu imene imapangitsa kuti zinthu zina zake zichitike. Mukumkumbukira mbale una akazina ake chikhamu amapanga chanamuti imafika nthawi chikhamu imene anthu amatha kumumanga ndi zingwe, amatha kumumanga ndi matchene, koma ikafika nthawi yotadule amatani kodi unali mzimu wa mulungu mampangitsa. Panali mtsikana wina wake amene Paulo anasindikira, mtsikana amanenera amatha kufika ndipo amapereka uneneri zoona ndithu zenizeni koma sinali mphamvu ya Mulungu. Abale anthu adziko lapansi amakhalanso ndi mphamvu yochita zinthu. Ndikupatsa ndi chitsanzo, mʼbale wanga wina wake anapita kuchitipa, atapita kuchitipa anafika usiku cha mapasi 11 anasakasaka malo ogona, malo ogona sana apezi, ndanapita kuloji ina akanaona munomu ndenu atheratu nde tsika na namuza ali koma ileyo ndalama ndikuifuna ndimakhala pafupi mkozo ndipatsa ndalama yafotine ndi night shift mkozo kagona kunyumba kwanga. Mʼbale anadaza kumugwira ananyanuka ndikukafika ndi kunyumba kuta, ndipo anafika kumene kuja zinapezeka kunena kuti mʼbale kuja nyumba yooneka yabwino, nyumba yooneka ya smart, koma samamva kutsimikizika kunena kuti malo ano ndi safe. Haleluya. Kufikira mzimayi kuti anamutsazika ndikubwereraso kutchito 1 hour inadutsa mʼbale uja wakulolosana kwene akumvabe kunoti panopa sindili safe. Mzimayi kuti anabwera kukogoda ili naye wala kena kake anatenga hayi koma kuli bwino bwino kena kuti maraliso ndikupita ikatha 20 minutes mzimayi kuti anabweranso ndikukogoda kodi ndiyo koma ndikukwatira. Musaseke sana ndaniyo ndoko chabale. So kumamene kwake chimene chinachitika nchonena kuti mʼbale uja anachita kukata mizeya kumva kuti nyamuka zipita. Munthu amene anapanga chiganizo kuti nyamuka zipita anakagona mʼgalimoto mwake mama wakuti aitana kumbukiroopa chakuchitima muno ndi mʼbale anamuimbira foni asenafika usiku zinakera atata kwene iwe muchitima muno ine ndi madziwa mumwini kapena kuti mʼmachinjiri muno ndi madziwa mumwini ndipati pamene pali mkazi wauja anandiperekeza. Anaperekezana ndikangofika kuloji kumene anagona ndikunyamuka ndikumawa ndikulati madindo akukafika kunyumba kumene anakagona kwa chipindi kwa mtsikana kuti abale ndikukuzana anapeza chile lokhalokha panalibepo nyumba completely no house. Mʼbale anayamba kufotokoza nyumba imene anagona mtundu wa bedi imene anagona apo matresi kayachani koma panalibe nyumba inayinonse malebasi mpakala anafika ndikuyankhula mawa kamene mufuna kukula mawa atina ndagona pano dzulo usiku atatu ndipo mandresi aka anali hoteli. Zimene ndikukuzani zizikuchitika zina zimene timaziona sizimene zikuchitika mʼdzikomo. Abale dziko muli mphamvu zoyipa zimene zikulamulira ndithu koma pamwamba pa mphamvu zonse pali mphamvu ya mphamvu zonse imene ndi mphamvu ya dzina la Khristu Yesu, ndipo ndi mphamvu imene Yesu anayigonjeza ndipo inafika pasturi yake anadzazidwa ndi mphamvu. Yesu adatuma 72 okhulupirira aja analinso ndi mzimu woyera koma lonjezo limene likubwera pa machinjo aku ndi chapter 1 ndi chapter 2 pa tsiku la Pentecost ndi kudzazidwa ndi mphamvu ya mzimu woyera. Kudzazidwa kumatipangisa kuti ntchito ina yake ichitike koma mzimu wa Mulungu ukapanga chiganizo chomulola Yesu kala mbeni ndi mtsomo wanu Mulungu amayamba kuchita naye. So chachitatu muchisazo chimene ndaperekachi mzimu woyera amatipatsa chitsogozo alipo anthu ochuluka ali mmavuto chifukwa kuti anapanga chibwenzi ndi munthu unaka asanafunsire pa Ambuye. Alipo anthu ochuluka anapanga pangano ndi dziko lapansi asakudziwa kuti akupanga pangano. Alipo anthu ochuluka akugwizira chiro ndi sanana sakudziwa kuti akuyenda kuwombolewa koma akuona ngati zawo zikwi. Cha number 4 chimene mafuna ndinene ndichonena kuti mzimu wa Mulungu akafika pa moyo wa munthu amatipatsa mphatso spiritual gifts. 1 Corinto chapter 12 akufotokozapo mphatso zingapo zimene mzimu woyera amapereka. Mzimu woyera amapereka mphatso ya uneneri akuweza kukwanitsa monga mmene zinachitikira ndi Danieli kuona zinthu zimene aliyense sangazilani sangaziwone. Ndipo mzimu woyera amakwanitsa kupereka mphamvu imene matapo apangitsa anthu kumayankhula malilime chiyankhulo chimene adabwera pa day of Pentecost machitidwe aku chapter 2 angamayankhula zinthu zachilengo zimene aliyense samazimvetsa ndikudzazidwa ndi mphamvu ya mzimu woyera. Mu mphatso zomwezo za mzimu woyera Mulungu amapereka chisomo chimene anthu ena amatha kumasulira kuyambirwa kwa mau amchinendeja malilini mphamvu ya mzimu woyera imene ni mphatso ya mzimu woyera imalithandiza kubweza mphamvu ya majilitu
anthuto akulapa ngasoma counterfeit miracles majilitso a fake koma mulungu amapereka majilitso eneni
mphamvu ina kapena mphatso ine imene imabwera pamoyo wa munthu kufuwaira mphamvu ya mzimu woyera ndikumbetsera mbetsera ulangizi wa mzimu woyera ndikutsatirake Mose ndi munthu mmodzi amene Baibuli imanena kuti Mulungu samayankhula naye kozembaitsa kulungama yankhula naye ngatakuyankhula ndi munthu mnzake anali ndi ubale wabwino kwambiri ndi Mulungu so chitsimikizo cha zimene Mulungu akuyankhulawa ndi chitsimikizo chenicheni Stefano pa machitidwe ake mu chapter 7 anali ndi mphamvu imene inampangitsa kuyima ndi kupelekera umboni wa chimene Khristu ali so kudzazidwa kumene Danieli anadzazidwa ndi mzimu woyera kunapangitsa kunena kuti Danieli akhoza kuona zinthu ndi kupereka tanthauzo lake nthawi ina yake Jehosafati ndi mafumu ena Yudaso atamangidwa ataki anaekera kopita chitsogolo akhristu mumene munayimba tazani tikamayimba nimangona ngati tikuyimba fori timathakuyimba kuti ndifunse fayani timayimba praise team apate ndizifukwa zathu zosiyanasiyana ena tinajoina fori timathakuvina zoona aret anthu asalachena aret kuzojoina fori kudzichena nawo ndithu chimene mwinasili fukwa chenicheni chimene mulungu akufuna kupezekere pamalopo aleluya so mphamvu ya mzimu woyera imatipatsa kuthekera kozindikira zinthu moyo unowu popanda mphamvu ya mzimu woyera kumakhala munthu wachabe alipo anthu ochuluka amene ivini mdziko mwathumwira kuti kuzoperekera umboni mulungu anawadalitsa ndi luso kaya ivini luso losewera mpira mwina anadalitsa ndi luso kaya loyimba koma chifukwa cha zinthu zina zake mphamvu ita mpakana imazirala mpakana ndikudzamwa changati munthu wama kuti mwapatsa so microphone apatse kwaimba mbwerera nyimbo yawo yomwe kuti mwalowetse ground sasawera 2 minutes ano zokana pakalekana mzimu woyera akafika pamoyo wa munthu akusowekera munthu atakasidwe ndipo munthu atsatire kapena adziyenda ndi mphamvu ya mzimu woyera mabanja ambiri akuyenda chifukwa cha nzeru zathu osati ndi nzeru ya mzimu woyera ntchito zambiri zikutheka chifukwa cha experience mukadzawerenga Exodus chapter 36 mudzapeza nkhani yopatsa chidwi kwambiri kumene malazibale ena ake awiri amene maonekedwe awo ndi zimene amatchula sizikugwiriza ndi kugwira ntchito imene amagwira anali odzala ndi mzimu wa mulungu koma kumapeto kwake chimene amapanga anali makalikenta ndi chani chimene mulungu akudalirane nacho monga zimene zinachitika ndi Mose pa Exodus chapter 3 anakumana ndi mulungu anamuuza kuti dodota iponya pansi ataiponya pansi mulungu anaitenganso nthawi yomweyo inasintha dzina simachera so ndodo ya Mose imachera kuti ndodo ya ndani kodi ndodo ya Yehova Exodus chapter 17 pamene Mose anapita ku phiri pamene Yoshua mulungu amachera nazo zamphamvu haleluya Daniel amene ankaoneka ngati ntchito yake ndikungothandizira chabe anandalira mulungu ndipo mulungu amachita naye moyo usungokhala moyo funa kuti zaka zikupitabe koma kukhala pa chenicheni chimene mulungu afuna moyo wanu upandiritsire so moyo opanda mzimu woyera kapena kuti moyo opanda Yesu ndi wa empty mwina wedi yamphamvu kwambiri ndikuisa ntchito imeneyo muli empty zimene chencha imapanga ikatera pachisa kapena ikatera pa ukonde wa kangaude kangaude amangotosamo zamkatino nikuiona umaiona ngati ndiyamoyo koma zamkatino zitachokapo akhristu ambiri amwedwa zamkatino mwa wawo zimachokamo kalekale zimene kusalana mapanga amabwera ndi mawu onyengerera kwamabwero ndipo amalichepetsa kwambiri tchimo ndipo amayankhula maono aliyense akupanga izi amayankhula maono ndi chisomo chake nchokwani nawotakodza imaso amayankhula kandisi apa manganda ama amano kuli kuli sa chimolit mungu sanga kuli sa sunchi sunga zoga zoga zimo mungu ana joga mai komandi ndau ya kuru ya kusimbi ya kuti zimo mungu munga mena kunene ra pa mai pa Yohane chapter 10 Yesu akana na kuti ali yese nkosa ina yonse imene mungu wandipatsa imene ndakaisiya mtandala atate palibe amene angaipatule mwina munakusitsika kuti ndiwe munatakalekale munhu wakuzochita zamphamvu ndi moyo wako mwina munadzikira malire kuti ndiwe ndekaya ndimaenda ndi moyo wandekaya lero ndi tsiku labwino limene mzimu woyera akuyena atakanse moyo wanu chamoyo chikoza kuchoka chikoza kuyerasoka moyo wanu ndimayamba ndimtsika nayo akali kuzuni zambiri sizikuyenda bwino anafika pamulimomanena kuti inayo basi zasikulu sidzapanganso ena akati tipemphere munandiuza kuti tipemphere ndiona ngati sizikuteka zapemphera ndazisiya kodi mungazisiya mupita kuti ngati mungu sakhala mthandizi wanu akhale mthandizi wanu ndi ndani ngati mungu sakhala mulungu wanu akhale mulungu wanu ndi ndani ngati mzimu woyera sakutsogolerani chikutsogolerani ndi chanu ngati mafumbuluso a mulungu sakwera mwa inu chimene chichitike mwa inu ndi chanu mphamvu ya dziko lapansi ili ndi malire amatsenda mdziko la babelo anayesetsa ndi kuyesetsa kufufuza ndi kuyesetsa kupanga matricks onakoza kupa mphawi koma sizinatheke Daniel amene analozazira ndi mzimu wa mulungu mulungu anapereka chisinsi mwayesetsa ndi mphamvu yanu mwalekera mwina ndikuyankhula pano matopa ena mwina panopa amuna anakhala akupanga chit mwafika pamulingoni kuti apapa basi ine banja ndalisiya mwafika pamulingoni mungamaona amuna anu akupanga kaya zolengeza kaya akulalikira kaya akutani mumangoni wa bantu fetikapcha ndaye waone kulalikira abale ngakhale mwafika pamulingo awa ndi friend kuite mneni kwa yesu ndi friend kuite mneni kwa iye amene amakulumutsa ndi friend kuite mneni kwa iye amene mzimu wake ukalowa mwa inu adzakutsogolerani ndi kuite mneni kwa mzimu woyera amene amachita zamphamvu ndi kuite mneni kwa mzimu woyera amene akafika pa moyo wanu mudzapanga zimene dziko silingathe kuchita Yoshua anapemphera kwa mulungu kunena kuti dzuwa lime akuti chiyengerere cha dziko lapansi palibe munthu amene anapemphapo chipita mphamvu ngati chimenezichi yesu ananenaso mawu idzafika nthawi imene anthu ena ake mudzapanga zinthu zazikulu zoposa zimene ine ndapangazi chifukwa cha mphamvu ya mzimu woyera kodi ndi chani chimene chimakulimbitsani kumatchuka mderako kuti mulungu wamphamvu ndi chani chimene mumadziwika nacho kumadziwika kuti ndiwe si munthu wamba aleluya ndi ndani amene akutenga ulemerero pa moyo wanu ndimafuna ndikumemeni ikhale nthawi yabwino imene mukulole kuti mulungu agwetse guwa linalilonse limene likutenga ulemerero kwa moyo wanu malo moti mulungu azitenga ulemerero it must be one mafumu chapter 13 pamene fumu inanacho pamene mneneri inanachoka ku yuda ndipo ananenera mawu auneneri onena kuti guwa ligawanike ndipo atatasa dzanja lake mfumu kumuloza mneneriyo dzanja lake linakhala lakhata ndipo mfumuyo amene mneneriyo anapemphera dzanja lija linabweranso ndipo guwa limene awo amaperekerapo msembe kuti milungu ina ikhoza kulandira msembe ndi kulamandika linagwetsedwa ndi guwa lanji pa moyo wanu limene likutenga ulemerero mʼmalo mwa mulungu nthawi yabwino amene yesu akafika amagumudza mukhoza kukwanitsa kuyimirira pamene mwakhalapo nthawi yabwino imene yesu akafika pamalo chatsopano chimachitika ndimafuna kutagonjera mphamvu ya mzimu woyera mwadalira maphunziro
Christian George Mons. Ndi mafuna ndapira na manja ngati chains. Ndili uri mozi ndi mawa mozi kuti mzimu wa yachita ntchito yanu pamoyo wa mzanda.